Bakunzi b'ikiganiro cy'inama nkenguza amateka ndabaramukije. Kaze mukurikirana ikiganiro mutegurirwa n'isata kijeje kumenyesha makuru mu nama nkenguza amateka mushikirizwa na Marie Justine Gacuti. Mu kiganiro cyacu mutegabiri ibijyanye n'ibikorwa bitandukanye biriko birarangurwa n'abagize ibiro by'inama nkenguza amateka muri kano karuhuko barimwo kamukakaro umwaka w'2024 mu ntara za Bujumbura, Rutana no mu gisagara cya Bujumbura. Ivyo navyo harimo kugendera ikigo gifasha mu by'iterambere kiri muri komine Kabezi, kwifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi muri komine Bukemba n'ibindi. Kwigenekerezo rya 2023 mukakaro uno mwaka, mu ntumbero yo gutera intege amashyirahamwe yigenga aherekejwe n'umutambukanyi wiwe na zimwe mu ndongozi zo mu ntara n'amakomine y'intara ya Bujumbura, umukuru w'inama nkenguza amateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaragendeye ikigo YWAM kiri ku mugwa mukuru wa komine Kabezi iyo ntara muri aka karuhuko ka mukakaro abashinga amateka n'abakenguza amateka barimwo. Icyo kigo gifasha mu bisata bitandukanye harimo indero, amagara y'abantu, imibano, amazi meza, gufungura neza, ubukerarugendo n'ibindi. Mu ijambo yashikirije, umukuru w'inama nkenguza amateka yarashimye ibikorwa icyo kigo kirangura n'ingene kibirangura. Yaboneye akaryo ko kwemera ko azokwamashigikira imigambi y'icyo kigo irondera guteza imbere abenegihugu mu by'imibano n'iby'ubutunzi.
Umuyobozi wa kino kigo n'umuryango wanyu nawe musangiye bino bikogwa, nagomba mfata akanya ko kubashimira. Kubashimira ku bikogwa bidasanzwe byo kunagura mbere no guhindura ikibano, ariko kandi mutegurira igihugu cyacu rwaruka ruzogiteza imbere biciye mu ndero. Mwubaha murongo w'ikino kigo, mwavuze ibintu byiza mugabo mwarangirije ku ntambamyi, na niteze ko arizo muza gutangurira ko mugabo mwazihereje ko mugabo je nshimye kuzitangurira ko. Ndabasigurire gatoyi igituma kimbure mugenda mpora n'izo ntambamye. Ikibazo nuko hariho ababitanga imbere mbere nabo mwaziriye rimwe n'abaje inyuma yawe baje bafise iyerekwa nk'iryo, bakaza babwira abajejwe intwaro haba mu ikomine haba mu ntara, rero banashaka bugaca n'umushikiranganji bakabereka yuko bafise imigambi. Kandi by'ukuri abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye bakita ku rutare bakabatunganiriza, mugabo mu nyuma akagenda gusanga babwiye ko bagiye kugira irero ry'impfubyi, bagasanga ahubwo nibo bacitse impfubyi gusumba za mpfubyi. Bababwiye yuko baje gufasha abapfakazi, baje gufata abantu aho nikora. Abajejwe intwaro bagenda gusanga ahubwo nibo babaye abantu aho nikora gusumba bamwe abantu aho nikora bari baje gushigikira. Ibyo rero bica bituma by'ukuri abajejwe intwaro no mushikiranganje butandukanye batangura kugira amakenga kuri mwene abo bantu. Aya nagomba by'ukuri mubanze mutahure ikibazo si mwebwe, ikibazo n'abo bandi babitangiye imbere cyangwa mwavukiye rimwe muri 2012 cyangwa bavutse inyuma yawe bagize umwifato utabereye. Ibyo bituma ibyo bisata bije byo gutunganiriza ayo mashyirahamwe biyumvira yuko umenga hariho abantu baza gukora ibitari byo. Ariko rero kandi turavye imyaka mumaze n'ibyo maze kurangura, nibaza yuko mumaze kwerekana yuko mutari muri uwo mugwi, ko mwerekanye ubwizigirwa bwanyu ntacyo buza abajejwe intwaro duhereye mu ikomine tukaduga mu ntara tukaduga mu bushikiranganji mbere natwebwe dusanzwe tuvugira abenegihugu ntacyo buza tutabashigikira ntacyo buza by'ukuri natwe tudatera kamo abajejwe ibisata bitandukanye byo kubashigikira kuko by'ukuri nkuko nabivuze hari giye wasanga leta yagiza kigoro ko gushigikira mwene ayo mashyira hamwe ngabo ugasanga bagiye gusuzuma ugasanga bashigikiye umuntu ha gushigikira ishyira hamwe rije gushigikira imigambi leta yashize imbere naho rwose usanga ibintu bigenda bigorana ariko nagira by'ukuri ndabahumurize leta yacu uno munsi irashigikira abafise imbono na cyane cyane ituganisha muri 2040 mu gihugu cifashe 2060 igihugu itembere turavye ibyo muri ko murakora ngaha bigyinjira muri ya mbono ya muna kazoza abarundi twihaye yuko igihugu cacu dushobora kugihindura kandi bigakunda dutanguriye ku bana bakiri bato nkuko mubigenza abana bakiri bato bakaronka ibyankenegwa bakaronka amahigwe yo gushobora kubaho bakiga nk'abandi hanyuma ejo akaba ni bazogaruka guteza imbere igihugu cyabibarutse imana izo duhembera ibyo twakoreye abandi ni kibazo kimwe gusa ngo izo tubaza ngo nari inshonje ntiwangaburi nagenda gusa ntiwanyambitse narara hanze ntiwanyubaki nari mfunzwe ntiwaje kundara yani majambo imana iratwiteze ko ibyo dukorera abandi tuhari kugira ngo dutunganirize abandi iyo imana iguhezagiye iba yiteze yuko muri umuhezagiro nawe uhezagira abandi gutyo imana ikagaragarira muri wewe rero murongozi wa kino kigo je no vuga yuko ndavye ibyo muri ko murakora ngaha mwibwe ikibazo mwamaze kugitora ikibazo mwaragitoye kuko turavye bajye abana bagaburirwa tukaraba imiryango muri ko murubakira tukaraba ababashikiwe n'ibyago mwagiye murashigikira uno munsi bakafise ubuzima bakaba ariko barashima nivyo mwibwe ikibazo mwaraheje kugikora kandi mwaragitoye icyoma mugakomeza muri iyo nzira yego mugakomeza muri iyo nzira gushika musozerera urugendo rwanyu nayo ubundi by'ukuri kibazo mwebwe mwaragikoze tukaje dutera kamo n'abandi dutera kamo abandi bari muri kino gisata by'ukuri hari byinshi byo gukora hari byinshi byo gukora mbere numvise mwavuze ngo muri kino gihugu muzubaka ibigo bine oya nyabuna ahubwo murabigwiza nkizira yuko aho musanzwe mukorana baramaze kubona kuri umwizigirwa kandi ibyo nabyo bibatera by'ukuri gutanga kubera ko babonye uwo bakorana atari njyajya ngabatera ahubwo akamo yuko mwogwiza bino bigo kubera ko niko ko mwaragize neza gutabara muri kano karere bwari n'ibintu n'ubundi burere usanga by'ukuri abana bamerewe nabi hariho ubundi burere nibaza bakeneye yuko mwubashikako imwe ko murakora ngaha bikagenda mu bundi burere gucyo nabo bagashikirwa nabo bakoroherezwa nabo bakumva urukundo rw'Imana ruce muri mwebwe ingene ari gwiza
nyine teka sinzohagera yarangije asaba ico kigo gukorana n'intwaro kugira ngo gishikane amazi meza mu bene gihugu bo muri iyo micungararo abashitsi bari bavuye mu mahanga nabo yabasabye kugenda bavuga neza uburundi mu bihugu byabo ababishoboye nabo bazana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi
ndabasabe ajya amazi nabonye muyahe abenegihugu mukore n'abajejwe intwaro kano karere ndazi karafisi kibazo cy'amazi tubasabe murongozi aya mazi mwashoboye kuronka ntagume ngaha ariko muraba ingene muvuga n'aba babashigikira mugire umugambi wo kuyatanga muri kominote ngaha amasantre atari make ngaha ntamazi afise gutyo muzuba mwinjiye muri programa ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza yuko uburere bwose bworonka amazi meza abantu bakanwa amazi meza nako kama twagomba kubatera ahasigaye by'ukuri twakozwe ko nibikorwa by'impuhe mugenda mukora hari habandi kimbure bafata umwanya bwo kugaya igihugu cyabibarutse cyabareze cyabakujije ariko mweho mwavuze muti reka nanje nk'umurundi ndazi hari igihugu cyampaye hari igihugu cyanderesheje reka nanje ntange kugira ngo mu byo igihugu cyampaye nanje ndabikoreshe mu gufasha mu guterera umuganda mu kuramira abana usanga ataci bafise abana batawe mu kabaramira ariko kandi tugashima yuko sivyo byonyene muratera no mugambi wo gutanga kazi abantu bakaronka ico bakora nawe no numvise ibino bigo byose mu byubaka abaronka kazi barahari hari ha bafise akazi batari bagafise tukizira yuko nimwabandanya mwagura muzova kuri kiya gitegiri cha 81 twumvise mugende ku gitegiri cha 200 kukurumba abazo bakeneye gukora bazo bari benshi gutyo baronke nabo ingene kino kigo kibaramira dushimire abo mukorana basanzwe bafata mu mugongo twumvise yuko byukuri mu bisata bitandukanye mugenda muterera magara y'abantu muraterera mu ndero muraterera nibikorwa byinshi muri ko murakora twizera yuko byukuri bifasha cyane benagira nje nsaba abavukanye baje bava hanze ndabisabira ijambo rimwe nama nsaba abaza kutugendera ijambo rimwe gusa kutubera aba ambassadeur kugenda kuvuga inkuru babonye ku kibuga murabizi kubera ko isi isigaye imeze nk'umutumba umwe kubera ubuhinga bwa none abantu benshi barandika ibitari bike ku mbuga ngurukana bumenyi kenshi na kenshi rero iyo aba bene data baje cyangwa bagomba kuza barabanza bakaraba ngo mbega Burundi bumeze gute hari n'abagira n'ubwoba bwo kuza kubera ko ibyo basomye bumva umenga icyo gihugu ntikibaho none rero bavukanye mu bihugu mwaje muvamwo tubitumire muze mutubere abambasadeur muze muvuge iyindi nkuru mwabonye atari inkuru mwasomye kubera ko abandika barashobora kwandika mugabo ibyo wiboneye navyo biba byiza gusumba ibyo wasomye rero muze mutubere des ambassadeurs muri ya bihugu muvuge muti ubuntu twarabugendeye twarabonye ingene byifashe ibyo mwandika sivyo turafise iyindi version turafise andi makuru atandukanye n'ivyo muri ko muravuga ibyo nimwabikora muzoba mudufashije cyane muzoba mudutereye kuberako mwebwe mubivuze birashobora kwemegwa gusumba ariko jewe no bivuga kuberako mwebwe mubivuze bazovyemera kandi bigire akamaro turifuza rero yuko igihugu kigendegwa ibyo byokogwa birahari mbere hambavu yuko mwamushigikira muri mwene bino bikorwa by'impuhwe narakere kuzana imitahe yabo gukora ibikorwa bitanga inyungu nabo nyene barugururiwe kubera ko Burundi buratunze burafise ubutare burafise ibyo mwokora by'ukuri mugashoramwe imitahe yanyu kandi mukaronka inyungu kuko birahari tubibutse cyangwa tubabwire yuko Burundi bufise stock igira kabiri ku isi yose ya nickel burafise ubutare butari buke bwinshi cyane coltan burafise inzahabu burafise uranium, burafise ubutare butari buki. Rero mushaka kuzana n'imitahe, naho nyene turabatumiriye, muzana imitahe kugira ngo nanone hambavu yuko muriko murakora bino bikogwa byo gushigikira. Irega n'imitahe muyizanye mworonka n'inyungu. Rero nako nakamo tubate ntimwumve gusa nka umenga muhari kugira ngo oya nibikogwa byo gushora imitahe yanyu kugira ngo mushobore gushinga amahinguriro haba mu butare haba mu byigenzi haba mu byo guhingura haba mu by'uburimyi nibindi mu rugururiwe.
Icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka umwubahwa Fabrice Nkurunziza yari ifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba Bugiga muri komine Bukemba intara ya Rutana mu bikorwa byo gusanza urukeceri kugira bazibiri binogo mu ibarabara ry'igihugu nimero 8 ku wa gatanu igenekerezo rya 19 mu kakaro umwaka w'2024. Mu ijambo yashikirije yasabye abenegihugu kubandanya bitaba ibikorwa by'iterambere rusange kugira basanure amabarabara kubaka amashuri n'amavuriro n'izindi nyubako rusange. Yaboneye akaryo ko guhamagarira abanyeshuri bari mu buruhuko kwitaba ku bwinshi ibikorwa by'iterambere rusange acagira akabamenyesha ko hambavu y'ibyo bikorwa bazoharonkera n'inyigisho zo gukunda igihugu.
Akamo tubatera nuko nkuko twamata ariko turabisaba aho hose tugendera turiko turakora ibikorwa rusange kuko bo kwitaba bino bikorwa rusange kugira ngo tuze turasanasana amabarabara yacu abari karononekara. Si bivyonyene turasaba yuko bokoma bariko barakorana ntaryo nuko bokoma bitaba ibi bikorwa by'iterambere rusange haba kubungabunga nyene ayo mabarabara gusibura imifurege ndetse no mu gufasha kubaka inzu z'abantu aho nikora ari amashure nayo nyene tugafashanya kugira ngo tuyabungabunge canke amazi amabombo rusange gutyo kugira ngo twamena ntaryo tumenyera kwikorera ibikorwa byacu nk'abene gihugu. Ikindi twagomba gutera kamo ni gutera kamo ugwaruka abanyeshuri bari mu buruhuko kugira ngo tubahimirize kwitaba ibikorwa rusange by'iterambere kuko muri ibyo bikorwa rusange baraca baronka n'inyigisho z'ukunda igihugu. Ni muri iyo ntumbero rero tubasaba yuko ugwaruka gwose abanyeshuri bose bari mu buruhuko atanu mwavuyemo yuko bo kwitaba ibyo bikorwa rusange kugira ngo babonereho kuronka izo nyigisho z'ukunda igihugu gukonda ibikorwa kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu.
Mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ibikorwa inama nkenguzamateka yategekanije kurangura muri kano karuhuko k'ukwezi kwa mukakaro abagize urwo rwego barimwo umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarasangiye ikivi n'abenegihugu bo mu makomine ya Mpinga Kayove na Gisuru ari mu ntara za Rutana na Ruyigi ku magenekerezo ya 9 na 10 mu kakaro uno mwaka. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yatanguriye urwo rugendo mu ntara ya Rutana aho yifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba Ngarama zone Kayero komine Mpinga Kayove mu bikorwa byo kuvanga isima n'umusenyi byo kubaka ibirasi by'ishure yisumbuye y'ubuvuzi yimirije gutangura Kayero. Kumusukurikira naho yifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba Murehe zone na komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi mu bikorwa byo kubaka umushinge w'inyubako z'ivuriro rya Murehe. Mu ijambo ashikirije abari bitabye ibyo bikorwa muri izo bibanza byose Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagariye Abarundi kuzokwitaba rusasuma y'abenegihugu bose y'uburaro uburimi n'ubworozi itegekanijwe kuva mu kwezi kwa Myandagaro gushika mu kwezi kwa Nyakanga uno mwaka. Yasabye kandi abajeje intwaro gukundisha ibikorwa abana bari mu buruhuko.
Amabarabara ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu ariko kandi nkonye kubabura amatari yavuze ari nacyo gisaba umwana ashaka na jena savye mushikiranganje ajejwe iby'inyubako naramubariye nti mukurindira yuko nyine icyubahiro yegeranye uburyo bimuradukorera amabarabara mushiremo amaraterite kugira ngo abantu bashobore kwiyunguruza atangorane abantu bimbuye bashobore gushora umwimbo abantu bashobore by'ukuri kugenda bateko baravunagurika bashiremo amaraterite turetse gukoresha uburyo duhambije kuko amabarabara y'ikaburimbo bavukanye barundi bene wacu burya arazimba cyane nicyo gituma bidusaba kugwiza umwimbo bidusaba yuko cyukuri dukora tukaguza umwimbo tukarinda ibyo dushora hanze tukingiza amafaranga y'agaciro kugira ngo nanone dushobore kubaka amabarabara y'ikaburimbo rero kugira ngo ibyo tubishike ko nuko bisaba yuko tugirane tugize umwimbo tugakora tugakora nako mu mpuzu tukaguza umwimbo kugira ngo tubone umusesekara tubone ibyo tujya n'ibyo dushobora gushora hanyuma gucyo dushobore gukora imigambi y'iterambere mweniyo ikomakomeye bizova moko yacu iterambere barundi bene bacu bizova mu maboko yacu nshimye byo kujya kwa buramatari ko mufise programa y'ugwaruka n'abavyeyi kuza gushigikira muri kano karuhuko ntibicare muhira abanyeshure murumva hari bene wacu hari umugambi wo kubafungurira bisa yuko tuterera mu nyubako biba ngombwa tugafyatura amatafari biba ngombwa tugategura aho bazoza bararondera ibifungurwa by'abajya batoye bacu kugira bashobore gufungura reka rero muri kano karuhuko igihugu cyacu tugitura amaboko n'umutima kugira ngo tucubake gwaruka nimugende musinzire mucubake mugihe amaboko kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu rero rusansuma izoba nagira nsabe abanyagisuru hari ukuntu muhora mukubitira aho hakurya ni byiza mugabo ndabinginge muri icyo kiringo cya rusansuma ntege n'umwe azogenda batamusansuma baramaze gutega kanya mwarabonye abashye mu mihana yanyu bagenda barandika amanimero icyo kiringo tuvuze by'ukuri turabinginze ntihazagire uzotarukira hakurya ngo ntibamuharure kuko iyo tutazi ibitigiri by'abarundi dufise n'imigambi y'iterambere ikigorana ni byiza rero yuko icyo kiringo batubwiye cya rusansuma ata mwenegihugu n'umwe cyorengana atiyandikishije tumenye abarundi dufise ingene bangana abakiri bato ingene bangana abakenyezi ingene bangana abagabo ingene bangana tumenye ibyo dufise izi komine zose zegereye imipaka buriya mujejwe intwaro muze mudufashe kugira ngo abarundi biyandikishe turadusansume baduharire tumenye igitigiri cy'abarundi dufise tugeze ko ingene kingana tumenye n'umurindi w'igwirirana ryacu ingene turibingana gutyo bidufashe ingene muri leta bashobora gutegura imigambi bivanye n'igitigiri cy'abarundi ingene bangana icyo by'ukuri ni ikintu gikomeye
ku wa 16 mukakaro umwaka w'2024 icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'abakenguzamateka b'abakenyezi baritabiriye ibiganiro bihuza abakenyezi b'imboneza bari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka icyo kiganiro cyatunganijwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi bari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bo mu Burundi bifatikanije n'igisata cya ONI kijejwe abakenyezi cyabereye muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura ku Kivugo gusabira abakenyezi kujya mu bibanza bifata ingingo hisunzwe itegeko rigenga amatora irigenga amakomine n'iterambere ridakumira uburongo ishyirahamwe ry'abakenyezi bari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka mu Burundi umushingamateka Patricia Nduwimana yamenyesheje ko nk'abakenyezi baserukira abandi basabwa kwereka no guhamagarira abandi bakenyezi kujya mu nzego no mu bibanza bifata ingingo bishimikije amategeko leta nayo akayisaba ko yobandanya kubashyira muri ibyo bibanza kubahiriza iby'amategeko barekurira mbere no mu bindi bibanza byose bishoboka abakenyezi batarajya muri politike nabo abahamagarira gukerebuka no kujya mu migambwe no mu mashyirahamwe kuko ibyo abagabo bashoboye n'abakenyezi babishoboye akanakanyamuneza karanze abakristo bo mu ishengero rya metodiste ini paroisse lohero mu gisagara cya Bujumbura aho umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'abakenguzamateka batowe mu gisagara cya Bujumbura yararamutse yifatikanya n'abakristo baho mu masengesho yo guhimbaza Imana yo kwigenekereza rya 21 mu kakaro yishimikije ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 14 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu yanuye abakristo kudahagarika imitima ahubwo bizera Imana yabahimirije kubandanya bakora ibikorwa byiza bagirire neza babagiriye nabi bongere bahezagira abandi kuko umuntu wese yaremewe guhezagira aca bamenyesha kandi ko afite inyota yo kubona ugwaruka guzuye inkomezi zamuwe mu yera kugira baje kumenyesha ubutumwa bwiza mu mihinga itandukanye
mwene data twaremwe kugira ngo tubandanye dukora ibyiza bandanya ukora icyiza ntihagire ikintu kimwe gihuca intege bandanya uhezagira abantu kuko umugisha wawe nta handuri uri muri uko guhezagira abandi ibyo niwabikora uzobunesheje ikibazo nakumbirije uri kuri 99 urabuze notari imwe hari notari imwe ubuze nibyo ndakwifurije gucakira kugira ngo uronke ijana ku ijana mu maso y'Imana uronke ijana ku ijana mu rurazi rero ureke mpagaze ngaha nagiye abamfise umurarazi nk'uko kwiwawe sima mpagarara ngaha sima mpagarara ngaha mugabo hari ibanga nize uhezagira abakugirira nabi bahezagire agukorera ikibi ukamuhezagira agutuka ukamuhezagira uronse oportunite yo kumugirira neza naho atabyari yiteze ukabikora ijambo ry'Imana rimbarira ngo ubu uri kuramushyiraho amakara yaka hariho abagenda barasha nubwo babicaye ngaha kubera ibyiza tugenda dukora bakicara bakabaturira akicara mugabo akumva ari karasha akakwitegereza akavuga ati by'ukuri hari ibyo yankoreye nubwo ndamwanka hari ibyo yankoreye ibyo bikamuturira ubwoko bw'Imana dukora ibyiza